Noma ngabe impilo ikubeka kuphi kodwa lawula okwenzeka esikhumbeni sakho. Ibongani Herbals inethulela entsha i-anti-aging tissue oil. Isusa amabala amnyama kanye nemiyaba. Le tissue oil entsha yaseBongani Herbals ilwa nezibazi, ithambise isikhumba sakho, ibuyisele isikhumba sakho esihle esintofontofo. Esisha esingenamabala. Bongani Herbal Tissue Oil, thola